Makonte nibyo kuri ariko ari ugruzo ariko ntitwamenye icyo bigamije ntituzi ngo bigamije iki.
Uwo ni umwe mu bahoze ku rugamba basubijwe mu buzima busanzwe aho aherereye mu ntara ya Bururi avuga ko igikorwa cyo kubugururira Makonte muri posta y'igihugu cyatanguye mu ndwi iheze. Uronse iyo nkuru yabwira mugenzi we gutyo gutyo baraja kuyuguruza ari benshi batovuga ngo vyazana nyaha. Ariko ico bikoze basanze muri posta ico gikorwa bakizi bari babarindiriye kandi ayo makonte barayabugururiye. Uretse aho mu ntara ya Bururi no mu ntara ya Bubanza ico gikorwa kiriko kirakogwa naho nyene ntibazi aho itegeko ryazananye nubwo kuri posta nabo nyene bariko barabatunganiriza. Aho muri izo ntara zose abahoze ku rugamba babajije ababakira muri posta igituma ayo makonte bariko barayabugururira babishura gusa ko bamenyeshejwe n'abakoresha babo muri post ko bakira abo bahoze ku rugamba bakabugururira amakonte. Mu gihe atankuru yimva aho bafise abahoze ku rugamba twavuganye bafise ahubwo amakenga ku makuru batanguye kumva. Kubw'ayo makuru abategetsi ntibahurije hamwe bose ko abo bahoze ku rugamba baronswa amafaranga bemerewe. Bamwe ngo boba bashaka kuyabanyuruza abatabishigikiye nabo ngo bari bo baca ku ruhande batanga iryo tegeko ko bugururirwa amakonte muri posta. Bimaze kumenyekana ko ayo makonte yuguruwe hari aho abategetsi bashatse kubibuza. Aha ni nko muri komine Musigati ku munsi wa gatanu heze wari umunsi ugira kabiri w'ico gikorwa amasoko yacu amenyesha ko musitanteri yari yagihagaritse. Abahoze ku rugamba babanza kugumuka babona kubandanya bugururirwa nyama konte. Abo bahoze ku rugamba basaba rero ubushikiranganji bubajejwe aribwo bwo kwivuna abansi kuva mu gacerere. Twarondeye General Gaspard Baratuza avugira ubushikiranganji bwo kwivuna abansi yatwishuye ko abo bahoze ku rugamba boja kubariza mu buyobozi buraba ivyerekeye abahoze ku rugamba ngo bazoheza bahabwe umuco.